Jay nemera kumuririmbya ririmba nunda karirimba baba baramaze kumenyana deshe.
Kumenyana.
Ah, it's a matter of time.
Niki wabwira?
None muraziranye.
Cyane kabisa. My homie.
Niki wabwira abarundi bari naha abarundi kazi mu gitaramo kejo?
N'abafana babo. Baze gushigikira Dramati, baze gushigikira Dani. Muri rusangi baze gushigikira umuziki w'u Burundi no Rwanda. Jay nemera kumuririmbya ririmba nunda karirimba baba baramaze kumenyana deshe.
Kumenyana.
It's a matter of time.
Niki wabwira?
None muraziranye.
Cyane kabisa. My homie.
Niki wabwira abarundi bari naha abarundi kazi mu gitaramo kejo? N'abafana babo.
Baze gushigikira Dramati, baze gushigikira Dani. Muri rusangi baze gushigikira umuziki w'u Burundi no Rwanda. Jay nemera kumuririmbya ririmba nunda karirimba baba baramaze kumenyana deshe.
Kumenyana.
It's a matter of time.
Niki wabwira?
None muraziranye.
Cyane kabisa. My homie.
Niki wabwira abarundi bari naha abarundi kazi mu gitaramo kejo? N'abafana babo.
Baze gushigikira Dramati, baze gushigikira Dani. Muri rusangi baze gushigikira umuziki w'u Burundi no Rwanda.